Kuri uyu munsi wa gatandatu igenekereza 2026 ukwezi kwa ntwara ne ukwezi kwahariwe umukenyezi turamutse mugambi wacu CNDD-FDD natwe twawuhariye abakenyarugamba nagoma ntangure shimire imana yadufashije tukabyuka impore tugashika ngaha a kuri iyi stade ingoma yo kumugwa mukuru wa politike ngaha igitega tumerewe neza tumeze neza atangore twagize tuyikomera mashi dushimire umwe wese mu basite ngaha a abakenyarugamba abagumyabanga inshuti z'umugambo CNDD n'abatumire bahire turabashimiye kubona kuri uyu munsi wa mbere duhimbaje uyu munsi wahereye mu Kenyarugamba mwafashe ingingo yo kuza kudushyigikira naho bitabitekanijwe igihe umwaka watangura abenshi ntibavyo bari bazi muga tugashima yuko turavye abene gihugu n'abakenyarugamba bitavye birashimishije mufashe ko ndi umwe sino wakomera amashingo ndabishobore mufashe namwe mikomera amashi tubifurize rero kururanigwa umwanya wose muza kumara ngaha eka mbere n'igihe cyose muza mwasubiye mu miryango yanyu mwasubiye mu buzi musanzwe murangura uyu munsi rero mu mugambo CNDD-FDD twarawiyumviye kubera uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe umukenyezi kwa munani ntwarane hariya mu ntara ya Rumonge harahimbaje umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu mugambo CNDD-FDD twavuze tuti na twebwe nk'uko urongoye umuhari w'abakenyarugamba yabivuze twari dusanganywe umunsi wahariwe imbonerakure umunsi wahariwe intwari ku rugamba uwo munsi naho turavuga tuti n'umukenyarugamba nawe nyene ahabwa icyubahiro umukenyarugamba yubahwe muramuzi mwese yubahwe murabizi ibyo barangura tutaza kubishikako mu mugambo CNDD-FDD umukenyarugamba afise uruhara runini kuva tukiri ku rugamba baragwanye twari kumwe ngira mwababonye bakeyi mugabo bamwe bari ngaha abandi nabo bajanye na bene wacu batanze amaraso yabo ubu ntibari muri twebwe mbere nagomba sabe abakenyarugamba n'abagumyabanga bose n'inshuti zose n'abatumire bahire tumara umunota umwe twibuka abakenyarugamba basize ubuzima bwabo batanze ubuzima bwabo kugira iki gihugu cyacu kimere uko kimeze murakoze turashima ubukerebutsi abakenyarugamba n'abakenyezi berekana mu mirimo ya myisi yose mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu haba mu nzego zirongoye igihugu haba mu guserukira abandi haba mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere haba mbere no mu muryango ni nkingi y'umuryango umukenyarugamba umukenyezi turabishima rero umukenyezi ubu ntawe yimiwe umukuru wa kenyarugamba yavuze ati tuzobongerereze ibice mu nzego zinyuranye mu mugambo CNDD-FDD ntitwigeze tuvuga ngo abakenyezi cyangwa abakenyarugamba bandikiwe 30%. Ibyo azoshobora byose ni gwabo nta ngorane turavukana ni ba mama n'abiwacu ni barumuna ni bashiki bacu n'abana bacu byose byo muzoshobora muratwara igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu bihugu bihagateka umukenyezi ndibuka igihe nari umukuru w'inama nk'uzamateka twagira kabiri ku isi inyuma ya Costa Rica mu kugira abakenyezi benshi mu nama nk'uzamateka ku isi yose murumva rero byose ni by'iwanyu nitwona bibima kuko n'umuhira murazi yuko dusanga amategura ifungurwa byose none tubibimye mugaca mwankanaho byo cyo bigenda gute ibitari bike byarakozwe amategeko adakumira abakenyezi haba mu ibwizo shingiro haba mu mategeko agenga amakomine n'ahandi umukenyezi yamafisi kibanza no mu itegeko avuga bataja mu wusi hejuru ntibigeze bahavuga ni ukuvuga uhera ku 30 uduga naho byoshika 60 ntangorane kuko twavuze mu wusi hejuru ntitwigeze tuhavuga mu maprograma yose mu ndinganizo z'igihugu ibibanza by'umukenyezi byamutekanijwe hose abakenyarugamba bamwe bambaza ngo none kumwaduhaye byose kubera iki atamukenyererarugamba ari umunyamabanga w'umugambwe mu ntara bizoza niyo tuja nibukebuke pole ndiyo mwendo bizoza musiwe na wasiwasi harakozwe ibikorwa byatumye n'umukenyererarugamba wejo iyo tuvuze umukenyererarugamba wejo tuvuze imbonerakure nkavyo mwabona kugira ngo nawe ategugwe amashuri amaze gukwigira igihugu cyose abana b'abakobwa ibiswi by'inkona by'abigeme byarashoboye kujya ku mashuri ku buryo igihugu cyose ubu atawidoga ngo umwana w'umwigeme arakumiwe ibyo niteka naryo nyende kuko ejo ni heza kuri bo amagara y'umukenyezi yaritaweho amagara y'umukenyerarugamba yumvuze umukenyezi umukenyerarugamba ni bimwe uwo munsi mca mwiyumva mvuze umukenyezi mwumva umukenyerarugamba kuko uwo munsi ni mwebwe sogokuru wacu yagiye abipanze neza aravuga ati umukenyezi umukenyerarugamba ni yubahwe ni yibungenga ntiyagire umurihisha ni yibaruka bigende neza niyo twari umwana kwa muganga asisumbuliwe mambo ni safi birapanze nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu nyine ndayishimiye ati mu mugambi wo kwiteza imbere namwe bakenyezi ni banki bahabwe ibyo byose ni byiza cyane niteka twagomba rero dushime uyu munsi n'umunsi wa mbere mu mwaka uza tuzobipanga neza neza gose rero twabonye ko bipangitse byoba byiza gusumbaha tuzaba tubipanga kare pange neza nabonye kabisa mwashokoje neza mwashize ni niteka rikomeye cyane uko nari nabibabwiye nabonye bimeze neza mwabigize uko nyene nabwiye ntimuzoze mwagoroye imishatsi mwapanze neza muri ba mama muri batambukanyi bacu muri barumuna n'isiteka rikomeye cyane kandi birahimbaye uwo munsi murabona ko nezerewe na jewe n'umwe yarugamba nibaza nawe wiwanje n'abanye ko nezerewe kuri uyu munsi bagumye abanga rero bakenyarugamba tugume mu karanga n'akaranga mutima k'umugambwe wacu kuko umugambwe wacu ugomba gusubiza kanovera ubuzima gusubiza kanovera ukubaho k'umuntu gusubiza kanovera imico n'imigenzo byaturanga byaranga basogokuru bacu biranga Burundi akaranga mutima ku Burundi akaranga mu bidufashe rero bagumya abanga bakiyarugamba ni mwebwe muturerera twebwe tuma twiruka muturerere mudera bakura bakure bazofasha Burundi bakorera Burundi eje igihugu cyacu kigumana kanovera avuga bati abarundi abarundi kazi bararizwe barafise indero namwe turazi ko mufise uruhara cyane bagumye bakenya rugamba mukurera mukuramurira Burundi mwamurire Burundi mu bisata byose haba mukubunga amahoro n'umutekano turakeneye kubona abana b'Burundi bakunda Burundi abahungu n'abakobwa bahabona bazogwanira igihugu cyacu igihugu cyama kigwanirwa iminsi yose mubandanye mwiyungura ubwenge turakunda kubivuga mwige musome ibitabo ntihagire uvuga ngo yahije amashuri kuko ejo tuzobareka no hanze mugende gupanga karere kandi biko biraza tubasabe iminsi yose mamwe mwibuka yuko muri abazizwa nzu mupanga urugo neza kuko mu rugo hapanze yugizwa gipanze ingo zikomeye yugizwa gikomeye ingo zikomeye umugambwe wacu uzobikomeye mwibara uwa jya mbere umunyamabanga mukuru yandikiye bagumya banga izo washikire jo dutangura tuvuga tuti bagumya banga dukomeza umugambo wacu CNDD-FDD mu kwiteza imbere duteza imbere igihugu tuba bakozi n'abakore ibindi birabandanya muzoribona ejo kuva mu ndwi itangura izotanga kwashikira mu mitumba yose mudufashe kabisa dupange igihugu igihugu ipangike turashima n'ubu mugaturushirizeho mu nama ya komite nkuru y'umugambo CNDD-FDD ingozi kwa 2027 mu mwaka uheze twarafashe ingingo yuko umugambwe CNDD-FDD ugiye kubakira kuri sogokuru wacu Petero nkuru nziza mu gushigikira imigambi y'umukuru w'igihugu kubakira kuri sogokuru kujya bavuga ngo uri Petero ndakubatse ko ekleziya natwe tuvuge tuti uri nkuru nziza tukubatse ku mugambwe wacu CNDD-FDD bemera imana bose bavuga ati sekuru wabemera ni Iburahimu murabiza abayisilamu baba bakirisu baba bayuda sekuru wabo wemera ni Iburahimu naze twe tuti sekuru w'Burundi bupanze sekuru w'Burundi bufisi yo buva niyo buje bufisi ngene bupanze bwiteka nitekane ni Petero nkuru nziza muzini ngingo zafunditswe nuko mu Burundi ari ibintu bitatu bitegerezwa gukingirwa bigasonegwa muri ivyo bitatu ni ibi nagataka ku Burundi n'umurundi n'amategeko ivyo byose byafunditswe mu nama ya komite nkuru y'umugambo CNDD-FDD yabereye ingozi kwa 2026-2027 mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani bagumya banga rero sindabarambira kubera turiko turagendera makomine yose agize igihugu cyacu ubu tugeze ku makomine 19 ukwezi kwa kane kuzorangira tugeze ku makomine 50 byinshi tuzobiganirira ku gasago muhira uyu munsi reka tubashimire dushime ko mwitavye muri benshi dushime intambwe abakyarugamba bageze ko mu bikorwa byose turabashimiye turazi ko muri ku kivi mugushikira leta mbyeyi leta nkozi irongowe n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi general ndayishimiye uyu munsi rero tuzokoma tubuhimbaza muri uku kwezi kwa gatatu tuzokoma tubuhimbaza kandi tugiye gushiraho n'ubushimwe kugira abakenyerarugamba bazaba barushije abandi cyangwa bazaba batowe mu bisata binyuranye bazokoma bashimirwa kuri uyu mwaka kuri uyu munsi w'abakenyerarugamba day mu makomine muzohore muraba umukenyerarugamba afati ya mbere mu kuba karorero haba mu bikogwa haba mu gupanga karere byose hanyuma no mu ntara no mu gihugu tuzobikora uyu munsi rero uzokwama ruwo gutanga ubushimwe tuvuga tuti uyu yarakoze yabereye karorero abandi twahimbaje uyu munsi gucivwa kivuga giti bakenya rugamba dukenyereza igume mu rugamba ko kugwanya ubukene duteze iteka igihugu cyacu murumva bigaruka hahandi kuri rya jambo ritangura rya baruwa rya mbere umunyamabanga mukuru yabarungikira twiteje imbere mu miryango umugambwe wacu n'igihugu bizaba biteye imbere dukura amaboko mu muzu ushaka umubira abirikuye ushaka umuce acika ijoro tuje kukiva